Rádio Pública Seca. Rádio Pública Seca.
Numwanya w'amakuru mu Kirundi.
Mukaba mushikizwa na Marie-Ange Irakoze.
Niriwe canke mwaramutse nchuti namwe bakunzi ba RPA bibanye naho muherereye mwakoze guhitamo gukurikira amakuru mu Kirundi yo kuri uyu wa gatanu igenekerezo rya gatandatu myandagaro mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe. Uyu munsi ukaba uhuriranye n'umunsi mpuzamakungu wahariwe konsa. Ababyeyi bonsa bakaba bagwaye COVID-19 basabwa kwiyubara naho abana baconka basanzwe bafise mu mibiri yabo ubushobozi bwo kutandura ico kiza. Ishirahamwe ry'abaganga batagira imbibe MSF ryaremeye ko rigiye gutanga urucanco rwa AstraZeneca mu ikambi y'Induta mu gihugu cya Tanzania. Inkuru yakiriwe neza n'abarundi bahungiye muri iyo kambi. Ido nido ni Murano Makuru. Hari umuryango ho muri komine n'intara ya Rutana uriko uratotezwa n'imbonerakure uzira gushengeza umwe mu mbonerakure yashurashuje umwana w'imyaka 16 ikamutera inda. Gushika mu kwezi kw'icenda nta karitsiye nimwe iri kumwengera y'igisagara cya Bujumbura izoba idafise umuyaga nkuba. Byashikirijwe n'urongoye ishirahamwe Regidezo. Murano Makuru navyo nyene twabibateguriye. Mukanya inkuru imwe ukwayo. Nongere ndabaramutse ndabahe n'ikaze duhere ano makuru mu gisata cy'amagara y'abantu. Ikiza cy'indwara ya corona kiriko kiratikiza inganda mu ntara z'uburaruko bw'igihugu. Amakuru ya Peyironka nuko mu ntango mu turere tw'ubuvuzi twaho mu buraruko abanyagihugu batanguye kugwara ico kiza bibwira ko ari uburozi. Ivyo mbere ngo bikaba byatumye haba n'ukwinubana mu miryango. Ido nido na Emmanuel Niyungeko.
Jambo sisa yanga, tarange kirema ni zara wosu ni jambo ni zindegele mafankele zara wosu.
Uyono nunu wakozi barimu mugwi ulikura kilikira na hivijanye nikiza cha corona mwuraru kubigi hugu kubigiwe ikimaze kuboneka. Nukuo mugira wanyenge tiriye kera murako karere uwo mugira uramaze guhita na ubuzima bw'abantu batari bake uraryane imiryango kubera uwaba yafashwe. Nuwo mugira abanyagi hugu bavuga ko yarozwe.
Habayi. Eko atoko lanjien ba sangozi Pemutimba mkerera Nukuri ako Sake nile utande Ya mende kapu kusura tige zira menyo ko Pasandoran huwa awal muna nye menuru Ama aizu za kirendo Rawo na nukuri Goni nye hariko gira kirena Minyango mnye shi aji rawo la wano Uwa bukari uko Aro
Akarorero na kumutama yavuze abana batatu yikurikiranya aho yagiye kumenya ko ari corona ku mwana wa gatatu ariko nawe nyene bitagishoboka ko bamurokora. Amasoko ya RPA amenyesha ko ibiharuro biriko biratangwa ataho bihuriye n'ukuri ku biriko bibera mu ntara z'uburaruko.
Ibiharuro batanga donc je vais ibiharuro byo kuri barabizi ni byinshi cyane.
Icegeranyo gishasha casohotse kuri uyu wa gatanu cerekana ko mu masaha 28 heze hatowe abagwayi 157 gushika ubu umugwi ujejwe gukurikirana ikiza ca corona ukaba wemeza gusa abantu 10 bamaze guhitanwa nako karanda.
Emmanuel Niyunge ko urakenuye tukiri mu ico gisata nyene c'amagara y'abantu ubushakashatsi bumaze gukogwa bwerekana ko umwana chonka adakarigwa cyane n'indwara ya COVID 19. Ivyo bishikirizwa n'umuganga atashimye kwivuga ku mvo z'umutekano wiwe. Mu gihe isi yose ihimbaza umunsi mpuzamakungu wariwe konsa kuri uno wa gatanu, uyu muganga amenyesha ko uruyoya gonka rufise ubushobozi bw'umubiri bwo kwigwanira kubera incanco umwana ahabwa akivuka. Naho biruko uyu muganga ahanura abavyeyi bamaze gufatwa n'ico kiza cya COVID-19 kandi bonsa ko bokwama bitwararika isuku imbere yo konsa tumukurikire
barabandanya bakabosa gusa kagerageza kuko gukora amasuku bakaraba koza amabere yiwe ku moko yo kwambara agapfukamunwa ntugakure ugakora amasuku ku mabere cyane cyane ku moko agakaraba intoki buri gihe kenshi kashoboka amakosa umwana namucyutse nahinze umwana mutoya igaragaye nuko abana batoya idakunda kubica rero nabo yanduye hariho roreshenshiko yavuzwe ku mavakisine atangwa ku mwana yaba agira icyo akorana n'izi za covid ano bakamwamwe atagira icyo abonaho na covid kuri ya kuntu umwana bamuhana ahantu acya yirinda kuza aramuha abandi kuko amuhaye abandi iyo yakuye kwa mama yoyiha abandi azoka mama akajya mu maboko y'abandi ashobora kuyiha abandi bo muhira.
Tuve mu Burundi dusimbire mu gihugu cya Tanzania aho Abarundi baba mu ikambi y'impunzi ya Nduta banezerejwe n'uko bagiye kuronswa urucanco rukinga umugera wa COVID-19. Ni nyuma yaho ishyirahamwe ry'abaganga batagira imbibe MSF rimenyeshereje kuri uyu wa gatatu ko muri uku kwezi kwa myandagaro rigiye gutanga urucanco rwa AstraZeneca muri iyo kambi. Inkuru ya Dani Claire iratwumva.
Icyo gikorwa cyo gutanga urucanco rwa COVID-19 kizotangurira ku bakozi b'ishyirahamwe ry'abaganga batagira imbibe MSF bafise ubwenegihugu bwa Tanzania kandi bavyifuza. Nk'uko urwandiko rwasohotse kuri uyu wa gatatu rubivuga, abakozi b'iryo shyirahamwe bafise ubwenegihugu bw'Abarundi nabo nyine bakaba bazohabwa ubwo rucanco rwo mu bwoko bwa AstraZeneca buzotangwa inshuro zibiri zibiri. Ikindi nacyo ishyirahamwe MSF rimenyesha ni uko ishyirahamwe HCR naryo rizotunganya umugambi wo gutanga ubwo rucanco ku mpunzi zose ziba muri iyo kambi ya Nduta. Ku bw'ubwo rwandiko bikaba bitegekanijwe ko iyandikwa rikorwa imbere yo kuri uno wa gatanu igenekerezo rya gatandatu myandagaro ku mihana y'abavyifuza bose. Impunzi z'Abarundi zaganiriye na RPA zivuga ko zakiranye ugweze icyo gikorwa.
Impunzi z'Abarundi ziri mu gihugu cya Tanzania zanezewe cyane nuko HCR hamwe na Tanzania bemeye kuzoduha inshansho nk'abandi bantu bose bo ku isi bakifatanya n'amafungu kuzoduha inshansho zikiza COVID-19 itanga gifutaba mu nda isi yose.
Tubibutse ko impunzi z'Abarundi ziba mu ikambi ya Nduta zirenga 60,000.
Dani Claire iratwumva urakenuye mu buhinga bw'ivyuma batumirira amate dutandukire igisata cy'agateka kazi na muntu
erupiya.
Hari umuryango ku mutumba Nyarubere komine n'intara ya Rutana uriko utotezwa uzira ko washengeje mu butungane imbonerakure yateye inda umwana bareze w'imyaka 16 abaza ku isonga mu mabi ariko akoregwa uwo muryango n'urongoye umutumba Nyarubere urongoye umugambwe CNDD-FDD kuri uwo mutumba hamwe na zimwe mu mbonerakure zo kuri uwo mutumba. Ido nido na Onesime Dushimagize.
Uwitwa Bukeneza nyumba kumi ku mutumba Nyarubere akaba n'inshuti y'imbonerakure Niyitungiye Gilbert yagizwe gutera inda umwana w'imyaka 16. Uwitwa Emerine umuremesha kiyago kuri uwo mutumba urongoye umugambwe CNDD-FDD kuri uwo mutumba Hatungimana Leonidas batazira Munyare hamwe na zimwe mu mbonerakure nibo bariko batoteza umukenyezi Angeline n'abiwe bamuhora ko yashengeje mu butungane imbonerakure Niyitungiye Gilbert yatwaje inda uwo mwigeme w'imyaka 16 arezwe muri uwo muryango. Ni mu gihe amaze kubona ko asugerejwe n'ubutungane nyine gukora icyaha ariwe niyo yitungiye Gilbert yahisemo guhunga intara ya Rutana aja kunyegeza hitwa mu Gatete muri komine y'intara ya Rumonge nk'uko bamwe mu banyagihugu bo ku mutumba Nyarubere babitwiganiye. Abo banyagihugu nyene baratwiganira amwe mu mabizo mbonerakure twavuze ziriko zikorera uwo muryango kugira ngo utewomoke maze Gilbert niyo yitungira abone kuva mu kinyegera ataho hasanga mwagize icyaha nawe nyine yiyemerera.
Vaše agenda mbugore waniyo itungira jiribira rekurira ubuhene mu ndimo fuo mzeri na tundroma tiragirin agiza rataka wakawa mwazifate wa Munyare akamuga mbwe kumutumba wara wakura nano niyo itungira jiribira nyene ukura jisan basa wasi kango wabohe uo mzeri na nyene kone guwa kumbere ngomezo kemiri kamba nubuhena fuse mhira warike gira wa mkumezi na teo moki
umuje na mwa mustaneri aje kwa mama ngo wareke guho otiru umukenyezi yatuzo na yomezi kukona wenye nizomone la kure bazagira zimubohe akubiswe mu bandi amakuru dukesha bamwe mu banyagihugu bo kuri uwo mutumba wa Nyarubere avuga ko ako gatotezo katagarukiye aho kuko bari kubakorera mabi babwiye uwo mukobwa atewe inda ngo yagirize umureze kamufashe nabi maze baronke imvo yo kumwangaza
bakigenze turabeshya ko tugaburira kurazi ubusa butarya atumvuge ko mwitera utaryama kugira ngo uje turonkera akajye tuza tubaboye dukubite nk'akabaho mugi kugira ngo nawe tungire tebere agaruke mu rugo ati kandi arashatara gufasha abikorwa mu bari bashobora dore baraguha njerina bamubohana n'abana biwe umukobwa cyo na divine n'umutwe merine arakubita bagira ipfitwe
icyo gihe Angeline n'abana biwe babohwa bagakubitwa yarabagije amuhohotera isho bamuziza bashamagiriza ko yabatutse bamuca inzoga zo kuboza umunsi bamuhaye wo gutanga izo nzoga ugeze nk'uko bamwe mu banyagihugu bo kuri uwo mutumba babitwiganiye ngo urongoye umugambo CNDD-FDD yahimirije abanyagihugu kuja kwirabira uko bamukosora ariko agira imana uwo munsi musantere wa komine Rutana vyifatamo neza arabatesha
umuntu umwe dasa atagira mwe ari no muri batanu ntibatwara n'umugambo w'umutumba niba cyashyuhura abanyagihugu bose bukuru w'umutumba tubahiye inzoga baramanika imana niyo yatinze nzi ukuntu umusantere yabimenye n'abandi bahise barabatesha ibara ntiryabaye rikigwa ubu rero ari mu yabira njere n'umuryango turabafata inzara yo kuromoka baturuka uko umwanya w'amaraso nako ashaka kwica
abanyagihugu bo ku mutumba Nyarubere basaba abajeje ubutungane n'abarongoye intwaro mu Rutana uhereye kuri musantere wa komine Rutana kubahiriza uwo muryango mu gace nka kawo n'uguhana hakurikije amategeko abo bihaye uburenganzira mu guhohotera abandi mu ruganda rwa RP yatwarondeye kumenya icyo Ntayimpera Eric musantere wa komine Rutana bivuga ko ariko ntitwashoboye kumuruha
Onezime dushimagize tugukengurukire abana bo mwibarabara basubiriye kwibonekeza ku bwinshi mu gisagara cya Ngozi hakaba ari nyuma ya meza arengane abo bana basubijwe mu mihana iwabo muri kino gihe abo bana bakaba basigaye banasahura abantu barengana inkuru ya Eloge Kwizera
kumugoroba abo bana bo mwibarabara bibonekeza cyane cyane mu micungara y'isoko nkuru rya Ngozi impande y'ikiramwe sokabu ku ishure rya Ngozi ya mbere na Ngozi ya kabiri mu burengo hamwe no ku kibuga cy'umupira w'amaguru cyo kumuremera amasaha yo kumurango kenshi abo bana birirwa mu mazu yerekana amareresi muri karitsiye Shikiro aho bita ku ferme hamwe no mu Kigarama abo bana ngo bategera abantu kumugoroba bakabiba
sokwera ariho byinshi bagenda baronona kwegwa n'umwe babate kuba yayira mutwe bariba bategera abantu ku mugoroba bagenda amatsiza mu ijoro
muri abo bana hari n'abarenza imyaka 15 mu ntango z'ukwezi kwa gatatu uno mwaka abajejwe intwaro n'igipolisi bari bagerageje gusubiza mu miryango yabo abo bana bo mwibarabara barenga 50 mu kiringo kidashika umwaka uwo mugambi wo kubasubiza mu miryango wageragejwe inshuro zibiri ariko bagiye baragaruka buke buke
baragerageje kubikora ariko rero ku iminsi yagiye irahera haribonekeza ko abana bagiye baragaruka buke buke bo muri sagara ca Ngozi bakabibonekeza cane
twarondeye Bucumi Joseph Marte musantere wa komine Ngozi ariko ntiyashoboye kwitaba telefone yacu kugira agire icyo ashikiriza
Eloge Kwizera tugukengurukire kubuza abarovyi gukoresha insenga baguriye ku masoko ari mu gihugu cy'u Burundi kandi zaranguriwe mu mahanga bigaragaza ukudacungera neza kwa leta kw'ivyinjira mu gihugu abarovyi bavuga ko badatahura ingene bagira kwingaruka mu gihe aho izo nsenga zidandarizwa batigera bakomwakomwa inkuru ya Elvis niyo mwongere
ku munsi wa gatatu niho abarovyi batangura kubuzwa kongera gukoresha isenga bari basanzwe bakoresha mu kuroba nk'uko amakuru duhabwa n'abo barovyi abivuga ngo bamenyekejwe ko isenga bariko bakoresha zitemewe n'amategeko ibyo bigatangaza abo barovyi mu gihe bavuga ko bazigurira ku masoko yemewe uyu ni umwe muri abo barovyi
Senga zacu zikoresha murayo ko ntitemewe n'amategeko kuri ibi bikoresho dukoresha byambuka bivuye mu bihugu byo hanze kandi nzi yuko muri leta ata kintu na kimwe gishobora kuyinjira kitarise obere nge imaze kudupikira nk'abantu bato bato tumaze kubigura nk'uko tubikoresha ngaha mu Burundi nuko yaba amaze kubikibona ngaha mu kigali abasa batangura kutunyanyaza ngo dukoresha ibitemewe n'amategeko
abo barovyi bakavuga kandi ko bitumvikana ingene ingaruka zibagwa ko kandi izo nsenga ziba zinjiye mu mategeko n'abazicuruza ntibakomwakomwe
Kana kubera iki bemera yuko byinjira ngaha mu Burundi bwacu kandi bazi yuko bikenewe n'amategeko akenera kubera ihitabere kandi bazi yuko bikenewe n'amategeko kugira ihabye twasaba nk'abarobyi yuko badutunganiriza mu bintu by'uburobyi bwacu nimara nk'icyenda ziba zihari rero n'amategeko bakazizana hanyuma bakadukuriraho ibyo bikenewe n'amategeko akaba aricyo twakoresha
ikindi abo barobyi basaba babikijwe nuko nyawe nicyo kibazo cyumva mu nzira kare kuko bariko bitegurira gusubiza abana ku mashure kandi bafise n'imiryango ubwo burobyi bwabo butunze.
Elvis niyo mwungere urakenuye inyuma y'akaruhuko gato tubandanye.
Eh rupiya.
Tubandanyirize ano makuru mu gisata cy'imibano ubukene bw'amazi burabandanya kwibonekeza muri quartier Kamesa ya kabiri iri muri zone Musaga mu gisagara cya Bujumbura. Ubu bakaba bakoresha amazi y'uruzi Kanyosha bagatinya ko bashobora kwandura indwara ziturutse ku isuku rike bagasaba ishyirahamwe Regidezo gufata icyo kibazo mu minwe. Ni nkuru ya Francine Mahoro.
Abanyagihugu bo muri quartier Kamesa ya kabiri bavuga ko ikibazo cy'amazi cyabaye ndase muri ako karere. Umwe muri abo banyagihugu yaganiye na RPA avuga ko bashobora kumara iminsi ine cyangwa itanu batabonye nima. Iyo abonetse naho ngo ni nk'isaha imwe gusa ku munsi kugira baronke amazi bakoresha barinda kuyagura mu yindi mice naho nyene ku giciro kinini.
Biragoye ibintu by'amazi. Iby'amazi byarakaye birabahinga umugabo mu Kamesa. Amazi ashobora kuba idasaha kumi tukarindira gushika ugasanga ashobora kuboneka saa kumi n'imwe yo mu gatondo. Aha rero tumara iminsi tumerewe nabi amazi aragoye kuyagura. Amahera nk'ayo arinda kumanuka hiyo byakinanira. Inzago ninjira ugasanga bazahaye ku magana abiri mirongo itanu. Ibyo nari itanu.
Ku kubura uburyo bukwiye bwo kugura amazi yose bakenera ngo bifashisha amazi y'inzuzi.
Yego, urumva cyaduhitamo kwikoreshereza iyi Kanyosha. Hari igihe usanga amazi yabo tukayakoresha nyine tugire gute. Aho umuntu asigaye anywa Kanyosha, ariko igihe mbona mu minsi iri imbere tuzarwara, tuzarushaho kurwara, tugiye kwisubirako.
Basaba ishyirahamwe Regidezo kubaronsa amazi meza batarandura indwara zitewe n'ayo mazi mabi y'uruzi banwa. Abanyagihugu bo muri quartier Kamesa ya kabiri bavuga ko ikibabaza ari uko hari itangi y'amazi iri muri iyo quartier Kamesa ya mbere bari babwiwe ko ariyo izoza irabaha amazi ariko bararindiriye amaso yaheze mu nzira.
Francine Mahoro urakenuye tuve ku Musaga dusimbire mu ntara ya Cibitoke. Ku muhango bari bahawe yuko kugeza mu kwezi kwa 12 umwaka uheze atakibazo cy'amazi bari kuba bagifise imvugo ntiyahavuye ikijana n'ingiro abona abanyagihugu bo muri komine Rugombo yo mu ntara ya Cibitoke guhera mu kwezi kw'icenda umwaka uheze bakubitirwa gukora ibikorwa bijanye no gukwega amazi. Umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu yari yabijeje ko amezi atatu gusa akwiye kugira ngo abe yabashikaniye amazi meza. Eric Niyonzima
akimara guteka agahabwa amabanga yo kurongora ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu iterambere rusange n'umutekano wo hagati mu gihugu nk'akaganuke ku ntaravukamwo. Umushikiranganji Jevendera ko buca yaciye asezeranira ya komine Rugombo kubafasha mu kubaronsa amazi meza akanagura umugambi wari watangujwe ku ntwaro yo muhisi Perezida Petero Nkurunziza. Isoko rya RPA rivuga ko amafaranga yari yagenewe uwo mugambi yanyurujwe imiringo tariko yari yamaze kugugwa. Amazi bikaba byari bitegekanijwe ko akwegwa avanwa muri komine Mugina kubera umugwa mukuru w'intara ya Cibitoke usanganywe nawo nyene icyo kibazo cy'amazi. Itangi zo kwakira ayo mazi ikongera ikayakwiragiza mu banyagihugu iteretswe muri katye Karurama iruhande y'ishuri ryisumbuye rya Cibitoke. Iyo tangi ikaba yubatswe n'abasirikare ba Onibe igihugu cari mu ngorane. Guhera mu kwezi kw'icenda umwaka uheze buri munsi wa kane umushikiranganji Gervais Ndirakobuca yararikiye abanyagihugu gutonda gufasha mu kuyimba ahategerezwa kuja imiringoti minini minini yari gukwega amazi yajana mu itangi ikarurama. Buri munsi wa kane rero abanyagihugu bavuga ko atawaracemerewe kuja gukora ibikorwa vyiwe uretse kuja mu bikorwa vyo kuyimba ahazoja iyo miringoti. Abakozi ba Regidezo nabo baba bari ku ruhande kugira bace bashiramwo iyo miringoti. Abanyagihugu bavuga ko ibikorwa babikorana ubwira bwinshi kuko umushikiranganji Ndirakobuca ubwiwe iminsi ibiri ya mbere yaja kwifadikanya n'abanyagihugu muri ivyo bikorwa. imisi yagiye ikurikiranaho bavuga ko buramatari na musantere wa komine Rugombo batahara icyo gikorwa ariko cyaragaraye hasigaye ibirometero bitatu ngo bashike ahari itangi ikarurama imiringoti niyo yaheze uruganda rwa RPA rwarondeye umushikiranganji ndako buca kugira rumubaze icyo bacarahagaritse ivyo bikorwa ariko akaba yaduciye ko umurongo wa telefone amakuru RPA yashoboye kuronka avuga ko mu bisanzwe kuntwaro ya nkuru nziza hari hategekanijwe amafaranga imiliyoni amajana 8 yukurangura uwo mugambi komine Rugombo isoko ryacu y'inkuru rivuga ko yari yatanzemmo ibihumbi 400 na komine Mugina itanga nkayo nyene hambavu y'imiringoti ayo mafaranga nta kindi kizwi yoba yarakoze
Eric Niyonzima urakenuye tukiri mu ico gisata nyene c'imibano amakartier ari kumwengera y'igisagara ca Bujumbura ngo nazosubira kubura umuyaga nkuba kuva mu kwezi kw'icenda kuza ivyo byashikirijwe n'urongoye Regidezo aho amenyesha ko muri kino gihe iryo shira hamwe ririkorera kurikira umurindi wiyaguka y'igisagara inkuru tuyibaze Emile Nibasumba
Regidezo ntiyakwirikiranye uwo murindi uko igisagara ko kiraguka
ngo nayo Regidezo ngo rikira kosora amakosa yakozwe muri kahise ivyuma biyungurura umuyaga nkuba bita transformateur ngo vyahora bishigwa kure cyane yamazu bigatuma umuyaga nkuba ucika mu makartier ari ku nkikuro y'igisagara cya Bujumbura kuva isaha 12 z'umugoroba gushika isaha 4 z'ijoro umuyobozi mukuru wa Regidezo Major Jean Albert Manigomba ati bigiye guhera
basanga hala ma site dotation menshi yabakubera ama transformateur yari kure cyane hamugiza gari kagoma caguka cyo twafite tufata ingingo yuko twoca twegereza dukakwega ico two kwita moyenne tension ni hamwe niho hagati na hagati tukashira izindi transformateur kugira izo transformateur tuzegereza abanyagihugu duce tubaharahurira tugabanye amasharge yarasanga ari kwizo transformateur za kera tuyashire kuri izo zishaje hanyuma abanyagihugu bose basubire gutangura kuronka umuyaga nkuba ukwiye kwije amategeko ntarimo byo gucigagurika bishobora konona ibyuma bya Regidezo n'ibyuma nyene by'umunyagihugu
ivyo bikogwa ngo bizoherana n'iyindwi mu gahahe no mu karama bikazoca bitandukira muri Carama rural aho bita Somalia mu gatunguru muri Gihosha rural kuwinterekwa n'ahandi Major Jean Albert Manigomba agasigura ko mu kwezi kw'icyenda mu makartier yose akikuje igisagara cya Bujumbura atamuyaga nkuba uzosubira gucika
ndinabye ko duguma dukurikira umurindi w'abanyagihugu ko abanyagihugu bazogwiye n'uko zuma tubakurikiza ivyo vyuma vyiwacu hama wabajije hariya muri quartier sud hariya naho nyine tuzakorera ko amakosa yari yakozwe kera tuza kuyakosora bose ubu nta munyagihugu n'umwe n'amanyagihugu n'umwe ashobora kurumyaga nkuba gashura kuriya atazoro ibikogwa nibaza ko bizoherana n'ukwezi kw'icenda
umuyobozi wa Regidezo akaba yagendeye ibibanza bitandukanye biriko bikorerwamwo ibikogwa bijanye n'amazi n'umuyaga nkuba vyiryo shira hamwe ku munsi wa gatatu
Emile Nibasumba urakoze dusozera no makuru mu gisata cy'intwaro ibereye bamwe mu banyagihugu bo mu makomine ya Rugazi na Mutambu basaba imizibukiro bemerewe haraheze imyaka irenga itatu iyo mizibukiro yerekeye amatongo yabo banyagihugu yacishijwemo imiringoti y'amazi nishira hamwe Regidezo ni nkuru ya Eloge Divin Remesha
Mu myaka irenga itatu bamaze barindiriye gushumbushwa abo banyagihugu bo mu ntara za Bubanza na Bujumbura bavuga ko bahahombeye byinshi muri ayo matongo yabo niho bakura icyo rirenza bakabaho n'imiryango yabo muri kino gihe ubuzima ngo ni bubi kuri bo
dusaba umutibukiro reka turashore twa imirimo arafuye ibitoki cyo kuriza kakati tukote sabana
reka tujarabise ibitoki byose barabigize barabiranda kuyo kuba ari cyane turi tezo hasho kwaba kugira ubasoto hakatsi buki n'icyo bacu bari urumva bavuga ati kuwa yonone ibintu byiwe bazoraba ibintu byapfuye hanyuma bamusumbuse ntawe nta giciro no kuri ko batiriko turabesha tubayeho nabi nyene none ko byari mikoro
Murugendo ubuyobozi bwa Regidezo bwagize kwa kane nyandagara uheze muri komine ya Rugazi ahari amasoko y'amazi azojanwa mu miringoti gushika mu gisagara cya Bujumbura bukaba bwavuze ko ikiringo giheze atari cyo gisigaye kugira abo banyagihugu bishyugwe. Inosa Nkuru Nziza arongoye igisata cy'amazi mu ishyirahamwe Regidezo.
Abo bantu nize ko bose amaze kubona ku rutonde icyo bashobora gukora ni ukwihangana ko amafaranga atangwa buri mwaka, ni ukuvuga ateguwe mu mwaka twinjiyemo w'2020 2021 ushira 2022 umwaka nyari kuri bije, ni ukuvuga ajya umwaka uheze igihe twaza kwa twacya mu masoko niho twagiye turafata ivyo twononye, ni ukuvuga amagoro vyacu bitegurwa biri kuri bije no mwaka, ni ukuvuga umwaka uburyo bwabo buzoshikirizwa.
Hampande y'ivyo abo banyagihugu bo makomine ya Mutambu na Rugazi bavuga kandi ko bafise ikibazo cy'ubukene bw'amazi kubera ko imigezi bayakuramwo niyo Regidezo yatwaye. Kuri icyo kibazo umuyobozi mukuru wa Regidezo Major Jean Albert Manigomba akaba yemeye ko abo banyagihugu bazohabwa amabombo nk'uko amategeko abitegekanya.
Divere mesha tugukengurukire ni no kuri iyo nkuru duciye dusozera ko amakuru mu Kirundi hiyo kuri uyu wa gatanu igenekerezo rya gatandatu myandagaro umwaka w'2021 bagenzanje b'uruganda rwa FPA ndabakengurukire. Namwe mwese mwari muduteze yompi turabashimiye. Marie Ange irakoze bari kumwe kuri miko ndabikebanure ndabifuriza amahoro atangwa n'Imana naho ubutaha.